Porsche Bat
Ascula
Simple
Yo Jazzy
Unti
Zoki, Mari uchino tkana majoki, kwa kutondi wononge boki,
uchaona kukonja bangu ndafai wewe,
sila nisema yako,
ngozi yacho.
Bye.